Hi guys, it's Lina Blanche, Ndumujij, muri third edition ya Nanje Ndaririmba. Hama nditeguye cyane cyane gose kumva ama talent mashasha nuko abakandida bazoba biteguriye kuri final. Hama ikindi nacyo nshaka ndabasabe muze muri benshi tuze dushigikirize impano izimpano z'aba bakandida. Ndazi yuko bazoba bitanze ndizera na cyane cyane ko bafite byinshi byo kutwereka. Hama muze muri benshi, hazoba ari losenke samedi muri Nondwi kandi entre ni gratuit. Muze muri benshi dushigikira impano zacu. Murakoze cyane.